nasimama mbali. Kwa nini kujificha nyakati za shida?
Mama, what do you need? What's your mama?